eddagala ly'omusajja omukodo. Abasajja abasinga tebamanyi tuna abakazi baliwo okuweebwa, baliwo okubayiyiza n'okubagabula ebirungi. Abakazi abasajja abasinga bakodo nnyo, kati tugenda basalira amagezi babeere nga batuwa ku ssente, bannakyala babeere nga babawa ku ssente, gamazima mweyagale. Kubamu akafaananyi, ofumbye emyaka n'emyaka owa bbaawo gy'oli, gamazima omusajja akuwa bwe ssente za mmere, takuwa ku ssente, takusiima, ogenda okuwulira tina ssente azimansamansa mu mabaala, wallahi kiruma. Kati ky'ekiseera tusalire amagezi omusajja abeere nga atuwa ku ssente, wadde mukoda atya. Mukutandikira ddala amanya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi wali olodde magezi, musibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange. Muganda wange, mukutandikira ddala nkusaba osubscribinga channel yange eno, era bw'omala ogisubscribinga nkusaba ogiwe ekigalo. Tugenda kusoma eddagala ly'omusajja omukodo ng'oyagala okumuggyamu ssente, wallahi akuwe ku ssente. Tugenda kusoma ebikolo bino, nkusaba ofune akakalamu ne peni, nkusalira amagezi nawe wevunuke, gamazima obeere ng'osobola okukola eddagala lino omusajja akuwe ssente, aleme kubeera nga akumetta katuuyo mu budde bw'ekiro, abeleme kubeera nga akumetta malusu mu budde bw'ekiro, aleme kubeera nga buli kaseera akukabala bukabazi naye nga kabalira ku bbule. Bagaiti n'obufumbo muno gundi bwamusala. Bannakyala bangi gamazima muli eyo, naye obufumbo obubasaze okwekutula. Omusajja okuva gye wafumbirwa weebuuza ky'owamuggyamu oba ky'owamukolako ky'olabako wali, mpozzi kutunuulira lubuto luyagezesa oba mpozzi n'abaana be yakuzaalamu. Nga si kulwisiza muganda wange, ogenda funa eddagala lino maviga mukuru akasamba ndege, omulofuna akasamba ndege akatono, muganda wange ofune mguni magere gankoko, omulofuna magere gankoko, ofune olujjula omusajja abirenga kujulira ebirungi, ofune ne kamuyiyo. Muganda wange bino bintu ogenda bifunako ebikoola, bumalo bifunako ebikoola byanike, bumalo byanika osobola obiteka mu bizigo oba secho n'okubimuliisa nga y'omusajja n'obimutera mu mmere, n'omugamba bba wange gundi oba ssebo gundi, nkuwadde lujjula, njagala onjijulirenga ebirungi, onjijulirenga ssente, onjijulire bino na bino nga ggwe w'obimanyi. Era omugambe ono muyiiya, njagala onjiyizenga ebirungi, njiyizangako ku bulabu, njiyizangako ku ssente, njiyizangayo ku mmotoka ojingulire, njiyizangayo ku kino na kino na kino muganda wange. Era nkujjukiza tino omukazi yenna aliwo kuweebwa, njagala kubeera nga mpeebwa, wallahi omusajja agenda kuwa ebirungi naawe otya n'okutya. Tutunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala, amazzi g'ekikyala nabagamba zibe ennaku bbiri ng'esammulanga mu Nyarwanda. Naku bbiri olinywera mata, muganda wange lino lya Munyarwanda, lisammuza mu budde obw'ekiro, lirongoosa enseke endira okuwoomya okubugumya. Muganda wange oba okosako masturbation nawe likuyamba, lyongeza appetite ku mukazi atalina appetite, lyongeza muganda wange okubeera nga olina amazzi, lyongeza okubeera nga olina kimuddu ky'okukolaakolamu. Muganda wange lirongoosa enseke n'endira, muganda wange munaku bbiri oba ofunye amazzi ng'osammulanga Munyarwanda. Treatment ya weeks bbiri libeera permanently. Tutunda eddagala ly'amannyi g'ekisajja, eddagala ly'amannyi g'ekisajja zibe ennaku bbiri, ingana wozina n'oze ne bakuyita omuzinyi we mama. Omukazi n'agamba gamazima daddy, ennaku zino gamazima biki, n'omugamba nti kansi wa yabikola iyampe eddagala. Muganda wange zibe ennaku bbiri, muzina kyalo ozina n'ozina n'ozina. Muganda wange tutunda lost marriage relationship yonga eri lost, nga gamazima obulwako obufumbo, nga bakubako obufumbo oba bakukyawa oba obufumbo bwaluwa yabwenyiga. Muganda wange tutunda eddagala erisobola okuzza obufumbo bwobwo, era tuyina remote control econtrolinga bbaawo oba omwagalwawo nakukolera kyonna kyonna ky'oyagala, eddagala eryo tuliyina. Muganda wange tuyina kasupalooko akalookinga omusajja n'abeera nga asiriwala ggwe wekka wekka. Muganda wange tuyina eddagala ly'omusajja omwenzi. Muganda wange tutunda eddagala muganda wange erya splash ery'amazzi. Muganda wange tutunda eddagala muganda wange erisulebbeere. Tutunda eddagala muganda wange eritereeza olusu. So, mwe abakazi abayina obugalo obwakona, oyina embalabe, oyina enkovu, oyagala kweruka mukko, oyina pimples, black spots zikukona, obugalo obwakona muganda wange gamazima naawe wenyini wenyini, ng'oyina obutolo bojjo bizigo byakwokya ne bikuleeta obutolo bojjo wa white, ewamu wa bulaka ng'olinyanga kutte manda. Muganda wange tutunda ebizigo ebyerusa ebya nacho ebitereza olususu lwonna n'ofuka kibebi. Muganda wange tutunda eddagala lya kabina erya mugaba eritereze bere tutunde eddagala lya tightening nzina nga bompa sente abawala bangi tebabazinira ebyafungula bukasero musajja nabiranga akuzina nakuzina nakuzina nenga takuwa sente gwamazima tufune eddagala ly'okubeera ng'owebwa nga tuzinibwa ng'obwo bakuzina bakuzina bakuwa gwamazima tutunda eddagala ligeza amatama eddagala lya pooling erya kandida muganda wange eddagala ly'ebyogo byonna ebyemikisa ebyokweyambulula ng'olina ekisiraani kyonna kyonna byokwatako byonna byonna bifa bufi naye tulitunda muganda wange ligeza mutaka wambolo tutunda muganda wange eddagala erikomyawo omwagala wo munaku mukaaga wabanga yakulekawo tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuume atakuumira mpeera era tusomesa bedroom issues bobanga oyala kuyiga bintu bya kisenge basobola okubikusomesa senga ne kojja asobola okusomesa engeri gye bakwatamu omusajja engeri gye bakwatamu omukazi muganda wange styles zikusumbuwa nazo basobola zikusomesa sa jangu tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuume atakuumira mpeera.